Bakunzi ba More Time TV ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivanye naho mudukwirikira muri ndabahaye nikaze mu kiganiro ibiba ku munsi ku munsi uyu munsi ishyirahamwe Parseme ryatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru hari mu ntumbero yo gushyira ahabona icegeranyo c'ibyo babona byakozwe mu gihugu muri uyu mwaka wa 2021 urangiye hamwe n'ivyokorwa mu mwaka utanguye mu byo babona bitaranguwe muri uyu mwaka mu by'ubutunzi ngo ikibazo c'amafaranga y'agaciro be n'ikibazo c'inyubakwa kiri mu byagoranye umvirize umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana
ubwa mbere dufashe kuvya ubutunzi iyo dufatira ko tubona bikwiye inyishu byihuta 2022 bitato inyishu kandi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari ubwa mbere ikibazo c'amafaranga y'agaciro ikibazo c'amafaranga y'agaciro umwaka tumusezeye kikiri ikibazo kiduhanze mu bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu kwisununura ubutunzi n'ibihugu bizotugura ko bwisununura ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kidatoye inyishu nta bintu byinshi tuzokora nta rurasi ekonomi gishoboka ikigira kabiri ni uko bica bijana n'ibi by'ibikorwa remezo ama infrastructure ibi by'amabarabara amabaraje y'imiyagankuba dukeneye ibintu byinshi ikibuga c'indege by'ukaraba ingene usanga kiri ko kirava imvura iri kiragura urabona dukeneye ibintu byinshi hariho amashuri muramubona intebe amashuri ingene zibuze duseze uyu mwaka usanga abana bimwe bacicara hasi urumva ibikorwa ekipuma bica bijana n'ibyo hanyuma
Faustin Ndikumana aravuga ko muri uyu mwaka hibonekeje ikena cy'ibihingurwa n'amashyirahamwe nka Susumo Buseko Brarudi n'ayandi avuga kandi ko hari igwirirana ryandi mashyirahamwe akora ibindi bintu ariko agifise ivyo yokosora dusubire twumvirize Faustin Ndikumana
hanyuma ikiri nduko twabonye amashyirahamwe y'amahinguriro ibihingurira hingura bitakiboneka ugasanga abarundi ariyo sima isukari inzoga ugasanga ntibiriko biraboneka ibinyobwa bya Brarudi kiba tuti none amashyirahamwe ntagishoboye domande ntagishoboye gukwiza abarundi ibyo bakeneye bihagararira he ngo abisubizemo na ya spekulasiyo twamaze tubona ababija mu gasanga biko bishaka kubikuramo inyungu zabo ndetse hari n'izindi serivisi ubona zitera zisubira inyuma nk'ibi by'abagenda abantu baronka amaperimi do kumvira bigateba kumva n'ibindi byahagaze igihe ugasanga abantu bagiye gutegura amamodoka kenshi bya transport diperitibe ukabona neza yuko yari ikibazo hama tukabona yuko hariho igwirana ry'amashyirahamwe ry'amahinguramwe amahingura ibintu by'ibinyobwa ubona neza ko akwiye kwitonda kuraho yuko ca gisata ca bebeni kiraba karite yabo bakaraba neza yuko ari amashyirahamwe ashobora kwemerwa ashobora gushura ibintu bikemerwa haza mu gihugu no hanze
mu bijanye no gusubiza hamwe kw'abarundi mu ishyirahamwe Parseme babona ko umugwi severe uriko urakora igikorwa nkenerwa ariko bagasaba ko uyo mugwi wokorera no ku bindi bihe byaranze kahise k'igihugu
tugiye mu bijanye nabyo n'intwari ibereye muri rusange tugaruka ku bijanye na cohesion nationale nk'uko tuba tubivuga gufatana mu ndaka wundi muri ico gisata ca mbere ariyo nkingi ya mbere tukaba tubona rero ibyaranguwe n'umugari seve ko bikwiye kubandanya kuko abarundi bakeneye ukuri ku bijanye n'akahise kose kutuma baca biyunga bakibagira akahise rezura itangaha twe tubona nuko tuzogira igihe abarundi ntibasure kuza baribuka babo umengo babyibukira mu migwi bitwa ko tutegeza kuraba akahise tukagasezera abarundi bashobora kwibukira hamwe aho babuze niko byanditse no mu masezerano bagiye barasinyana mu gihe rero bamwe bazaba baciyumviriye ababo bagenda ukwabo hatari abasembole nasiyonali urumva na leta barivura ahija ku minsi mikuru iyo bari bari kubaribuka ngo bose bitunganyiriza ibyabo ukabona ko na leta idafise ahicija ibikomeye ngo biriko birayigura urumva ntituturagishikira kandi kugira iyo imitima iruhuke ntibaza ko bategereza kubandanya kuko iyi cohesion nationale ni ikintu kidasanzwe kandi tukageza kuraba ibintu twufatirako bishobora kunga Abarundi naho baracanye mu tuza kuraba ibintu bishobora kunga Abarundi bakabivomera
nayo mu byo bakenguruka ishyirahamwe Parseme rirashima ko hatunganijwe inama rukokoma y'iterambere ry'u Burundi bagasaba ko ibyapfundikiwe muri iyo nama bitoba amasigira cicaro ahubwo huboneka inzira yuko bija mu ngiro dusubire dutega amatwi urongoye Parseme
ama forum national yo forum national yaba umukuru yavuga ati twifuza cyo gucuburuje igihugu giteye imbere bigaragara mu 2040 forum national yo forum national yaravugiye imwe byinshi ngira ni nyishu zimwe zimwe tujye kuzira abazi bizutukoshora kugisangamo ko havugiye imwe byinshi abantu bari baterere urumva rero iyo forum national twifuza ko rero muri perspective itowa iyindi nama yo yarabaye ni ukuvuga rero twifuza yuko amaro commandation yavuyemo asohoka ku mugaragaro kandi igihugu kikagira kikayagira yacu leta ikayiapropriation national leta ikayemeza yamaro commandation ngayo hagaca haja icyo twokwita plan d'action izo mu ngiro gute n'ayahe masekiteri gukurikirana aba kadri uko bishobora kuja mu ngiro ni iyihe abazobikurikirana mu bisata bitandukanye ati mu by'intwari bereye mu by'uburimyi hehe ibyo byavuze kugira gute amanama kazaraba iyo kadri kazirabirwa kandi iyo kadri yifuza ibiri and the all y'abari ko barabishyira mu ngiro kuko ntiwo kwikonta uri kurashyira ibintu mu ngiro hamwe na gisata cya adembe bakagiha ingufu ya jazz development y'uburundi bagiha ingufu kibi gisata gifise uburyo bw'abantu nuko twabonye ko no mategeko nyine cyagiyeho ntango uvu nyinshi cyarose uko jategeza kugera nk'ibindi bisata byo mu bindi bihugu yuko ari ibindi bihugu nyene bijya bisata byateye byabiteje imbere nka za iri Maurice n'ahandi iri Maurice mu Rwanda cyane n'ahandi urabona neza ko iyo gisata kidafise ingufu zihagije uko coshobora guca gituma ibintu gikurikira ngene biriko biraja mu ngiro niyo tuvuga ati kadre de recherche scientifique usanga abahinga abana batera mu ivyumviro hanyuma ufite itegeko macerekana ibiriko biraja mu ngiro cyangwa utari biraja mu ngiro bibaye ngombwa na conseil économique et social igakomezwa igisata kivugirwa mu ivyo bintu kugira turebe ko biriko biraja mu ngiro bya recommandation rero ntibyo ntizogumuko tukaza kuja muri plan d'action leta yemeje n'abantu n'amakadi gukurikirana ingenzi y'uko biraja mu ngiro akaja ni ahantu bigumye gutyo abantu bazosanga bavi bavyibagiye ibi nkindi nama yabaye kandi nyinshi ari yuzire mugabo inyinshi muri rusange kuvyihuta byo byo bigaragara ubu unyi mu Burundi ni kwategeza kuboneka uburyo urakeneye uburyo bwihuta ara Jean Frey yihuta kugira ibikorwa bije mu ngiro kenewe byiko byihuta bikorwa remezo hashobora kuba rurasi ya demande mu gihugu abantu uburyo bwinjira hanyuma ibyo bintu byinshi bibuze bishobora gutangura kuronka inyishu kuko uko bigenda biragaragara uburyo bubanaje bumeze uko buri bica bitugura gushyira mu ngiro ikindi nacyo ni ingene vision dufise vision dufise hari abaguze za vision 2025 haraza plan national de développement mganiyo plan national de développement irafise plan d'action prioritaire yo kuva mu 2018 gushika mu 2022 itabaye evaluwe urumva rero igihe usanga amadokima guma yandikwa ntaba ari ikintu kiriko kiratuma twevaluwe ngo turi ko areka aradufasha gushikira amahangiro nibaza yuko naho hashobora gukosorwa kugira dufate ihangiro rimwe nimba dufashe mu 2040 nkuko byavuzwe niturije ko rero
aha niho dusuzerereye ikiganiro iba ku munsi cy'uyu munsi tukaba tubakingurukiye ko muguma mukwirikira ibiganiro tubashikiriza komeza mubisangiza n'abandi namwebwe mugira ico mushikirije kuri micro mwari kumwe na Dieudonné Simbananiye kuri kamera ya Fiston Kwizera naho ubutaha.